Amahubo 91. UJehova ungumlondolozi. Yena owakhile ekusithekeni kophezu konke nohlezi emthunzini kaSomandla uthi kuJehova, uyisiphephelo sami nenqaba yami noNkulunkulu wami engimethembayo. Ngokuba yena uyakukhipha ogibeni lomcuphi nasobhadaneni olubhubhisayo. Ngezimpaphe zakhe uyakusibekela uphephele phansi kwamaphiko akhe. Ukuthembeka kwakhe kuyisihlangu nehawu. Awuyikwesaba ivuso lasebusuku nomcibisholo ondizayo emini nobhadane oluhamba ebumnyameni nesifo esibhubhisayo emini enkulu. Bayakuwa abayizinkulungwane ngaseceleni kwakho nabayizinkulungwane eziyishumi ngasekunene sakho, kepha akuyikufinyelela kuwe. Uyakubuka nje ngamehlo akho ubone ukuphindiselelwa kwababi, ngokuba uthi, Jehova uyisiphephelo sami, ophezu konke umenzile abe yinqaba yakho. Awuyikwehlelwa ngokubi, nesifo asiyikusondela ethendeni lakho, ngokuba uyakuyaleza izingelozi zakhe ngawe zikulondoloze ezindleleni zakho zonke. Ziyakukuthwala ngezandla ungaqhusuki ngonyawo lwakho etsheni. Uyakunyathela ingonyama nebululu, unyathele phansi ibhongo lengonyama nodrago. Ngenxa yokuba enamathele kimi, ngakho ngiyamkhulula, ngiyamphakamisa ngokuba elazi igama lami. Uyakungibiza ngimphendule, ngiyakuba naye esosizini ngimkhulule ngimdumise. Ngiyakumsuthisa ngobude bezintsuku, ngimbonise insindiso yami.